Faka I apile epo kisini. Ukabelo ucela ibhotile yejusi.
Mamela ke mina ndicela ulifunde kahle ungathi ukabelo ucela ukabelo ucela ibhotile yejusi. Yaqonda yandif bakalo kasifuni asifuni kwenza into basithi ne okay.
Ukabelo ucela ibhotile yejuice.
Phinda uzame kwakhona. Ukabelo ucela ibhotile yejuice.
Ukabelo ucela ibhotile yejuice.
Very good. Okay, ulandelayo.